gaafa gaadini maloo yaashakee bareedduwwan kanaafa sikaamsaleeloo narraafa gaadini maloo yaashakee bareedduwwan.